all this low wine, low wine, low wine. Or can low wine, you are motamoa. This means a wine lemon dem gane me here. Mpona sabe chin dame pariam. Mwe we whoop a bam. This means a wine lemon yam gave me henechi. Ya we him nature, queen, I got an eye, right name, where you wine and where you mwa. Oh, yeah, me, and say, I bop me bam, is nothing. He gave me whoop me here. Akpoyi mu onwe ji nwa anyị onwe onye ị ga-eme ihere onwe onye m ga-eme ihere kwa ị na-aghọta nga ọkụ nyụrụ anwụsị ọwa. This is the problem with your ọmụmụ. Ọmụmụ has a way of weakening a man. Ịchọ iteki action ịbịa cheta ndị mụtara na ndị ikwere nkwa ịla azụ ịnụ maka ịchọ ime ịgaghị ihere. For real. Other than keeping our population alive, omomo is a waste. It makes a man soft. For real. Because njido nwa nwanyị na jido nwunye. Ọ mputa na asabe echi agbopu meba. Mbani.